Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlile kopana le ditho tsa palamente hosane moo di tlong ho fata dipotso mabapi le tlatlapo e etsahetseng polasing ya Phala Phala. Sena ke nakong eo palamente e ntseng batlisisa ebang ho na le bopaki bo supang hore Mopresidente o ile a tlola molao ka nako eo.
Lekgetlo le fetileng ha Mopresidente Ramaphosa a ne a hlahella ka pela palamente, ha a ka a fumana kamohelo e ntle ho tswa ho mokga wa EFF.
In terms on Tuesday, is the president going to be physically in parliament or he will be answering questions on virtual?
Well, Honorable Mkhalipi, I wouldn't know for now. I wouldn't have that kind of information. What I do know is that the president has definitely confirmed that on the 30th, he will be taking questions. Whether he will do so virtually or physically, I expect that the office of the president will inform me.
Sena se tla nakong eo ho ntse ho ngwatamela nako ya hore mekga ya dipolotiki e fane ka mabitso a ditsebi tse tlang ho e ba karolo ya komishene e ikemetseng e tlang ho fuputsa hore e be na bopaki bo teng bo supang ha Ramaphosa a robile molao mabapi le tlatlapo ya polasi ya hae ya Phala Phala. Tse ding tsa ditsebi di re kgatelo pele ena e tlisa diphephetso tse kgolo bopresidenteng ba Ramaphosa.
One way or another, it actually places his presidency on a precarious path. That's just what is clear about this. Once such a formal inquiry gets underway, it could go either way.
Mopresidente o tla qala ho araba dipotso ho sane ka hore ya bobedi palamenteng.
Ho sa le jwalo, Mopresidente o thontse ditho tse robong tsa lekgotla la naha la boeletsi kgahlano le diketso tsa bobodu leo modulasetulo wa lona e leng Moprofesara Firoz Khashalia. Lekgotla lena le tla sebetsa nako ya dilemo tse tharo. Mosebetsi wa lona ke ho eletsa Mopresidente ho kenya tshebetso mawa a mmuso a ho lwantsha diketso tsa bobodu le ho eletsa makala a poraefete hammoho le mekgatlo ya baahi.